Molweni, ndiyanamkela kulo mboniso olandelayo. Igama lam ndinguzikhona. Sizawuqhubekeka ke sisenza imizekelo yokubona amathuba ento ukuba yenzeke. Into ke ekuthiwa ngesilungu zii-probabilities. Siza kwenza umzekelo ozawuthi usibone ke ngokuba zibalwa njani na ezi zibalo. Masenze umzekelo sithi uthethe irand. Wayichukutsha amatyeli asibhozo 8. Umbuzo ke ngoku uthi amathuba woba ufumane ngqo intloko ezintathu xa uchukutsha kasibhozo mangaphi na amathuba. Ndifuna ke ngoku khe siphinde sibuyele emva sijonge ukuba kanene kuthiwa yintoni le nto kuthiwa yi-probability. Le nto kuthiwa lithuba yintoni? Yinto engenzeka ke ngoku sijonga njani. Ikhona ke indlela esenza ngayo, siye sijonge amatyeli oba into ingenzeka. Umzekelo, amatyeli oba ufumane intloko ezintathu, njengoba sisithi nje thina sifuna ezintathu, ngoko ke iba lelo nani. Sebeke phezu kwamathuba onke ento ezingenzeka, zonke izinto ezingenzeka xa utshukutsha iranti yakho uyayazi ungafumana umsila okanye intloko. Ngoku kufuneka sijonge wonke loo mathuba siwabhale nawo, sibe ngaphezulu sibeke amathuba oba ufumane intloko ezintathu xa utshukutshe iranti kasibhozo. Balulekile ke le nto uba uyiqondisise kakuhle, kwaye uba uyiqondisise kakuhle ndawuye ndikuncedise uba ujonge ezinye kweminye imiboniso ethetha ngalo mcimbi. Umbuzo esinawo apha ngulo wokuba amathuba woba ufumane intloko ezintathu xa uhlukuhla kasibhozo mangaphi na. Makhe sijonge, xa uhlukuhla kokuqala ungafumana intloko okanye umsila, ngoko ke mabini amathuba uba ufumane into. Ngoko ke yiyo loo nto ndidwelise ke ngoku abathu, ngoba kaloku qho uhlukuhla uzawufumana amathuba amabini wokuba ufumane intloko okanye ufumane umsila. Utsho ke ngoku udibanise wonke ke ngoku loo mathuba ukuze ufumane ke ngoku wonke amathuba okwenzeka kwezinto. Ibe ke ngoku yonke loo nto leyo ngu-2 uxhonywe ngu-8. Amathuba wokuba ufumane nantoni na ngu-2 uxhonywe ngu-8. Siyazi ke ngokuba amathuba wokuba ufumane nantoni na ngu-2 uxhonywe ngu-8. Sifuna ukwazi ke ngokuthina ukuba amathuba ufumana intloko ezintathu mangakanani na okanye mangaphi na. Makhe sijonge ke ngoku okuhluhla kwethu, makhe sikunike amagama uba uhlukuhla kokuqala ungawanika neliphi na igama, kodwa ke masivele sibhale amanani kuba izoba yeyona ndlela elula, kwaye izawuba nendlela elula uba wena ukhawulise uyiqonde, kwaye izawube amanani waqhelile noko. Masimavele sibeke amagama amanani, bhale isinye, isibini, isithathu, isine, isihlanu, nesithandathu, nesixhenxe, nesibhozo. Ngoko ke ezi ngamagama okuhlukuhla uza kwenza kasibhozo. Indlela yokuba uyicinge le nto, ndifuna uyicingisise kakuhle le nto, ndizama indlela endinokucacisela yona ngendlela efanelekileyo okanye ngendlela ozokuthi uyiqonde. Ukuze uyijongisise kakuhle le nto lena, uyabona uba uhlukuhla kasibhozo, lo mbuzo into akufuna yona kukuba njengoba nje ukho ezi zinto zisibhozo, ungakhetha kangaphi okanye kanjani okanye ngeziphi iindlela izinto ezintathu. Ingangabantu abo unganikwa abantu abasibhozo kuthiwe khetha abantu abathathu kuba ubahlalise emotweni, kuthiwe noba ukhethe bani ubakhethe njani kodwa khetha abantu abathathu. Ngoku wena uzawufuna ukwazi ukuba ndingabakhetha njani kwaye ndingabaxuba njani aba bantu ukuze bahlale emotweni. Ngoko ndifuna icinge ukuba le nto ayithethi nje ngoo-2 noo-3 nje amanani, kodwa iyathetha nangezinto ezenzekayo ebomini. Into esifuna uyazi kukuba singaqhuba kangaphi ezinto ezintathu xa sinikwe ke ngokwamathuba asibhozo. Loo nto ke yenza uba masibhale ke uba sinamathuba asibhozo uba masukuhle, kodwa thina sifuna izinto ezintathu. Sifuna intloko ezintathu kuyo wonke ukuhlukuhla kokusibhozo. Indlela ke yokubala ezi probabilities yohlukile. Ndiyathemba ukuba ubukhe wayiva le nto. Sinendlela esibala ngazo. Umzekelo, njengoba nje sinesisibhozo usikhethe yonke into ezintathu, kukho ke ngoku apha ekukhatyhuleytheni yakho aqhosha le factorial, kulapha ke ngoku sizawusebenzisa lona xa sibalayo. Masicalucalule ke ngoku okukubala kwethu. Into ethetha uba ke ngoku izawuba ngu-8 factorial ongaphezu ko-3 factorial, sitsho simphindaphinde ke ngoku ngu-5 factorial. Yindlela ke esiye sibale ngayo. Singaphinde ke siyitshintshe le ntloko kuba kaloku u-8 factorial uyafana no-8. Uphindaphinde ngo-7, uphindaphinde ngo-8, uphindaphinde ngo-5, uphindaphinde ngo-4, uphindaphinde ngo-3, uphindaphinde ngo-2 ude ufike ku-1. No-5 factorial nayo iyafana no-5, wamphinde ngo-4, wamphinde ngo-3, wamphinde ngo-2, uphinde ngo-1. Uyabona ke otsho ahlabane amanani la angentla nangezantsi. Sishiya ke no-8 ophindaphindwe kayi-7, ophindaphindwe kayi-6, waba ngaphezulu ke ngoko-3 factorial. Yena ofana kwayena no-3 ophindaphindwe kabini waphindaphindwa kanye. Ndiyathemba ukuba uyayiva le nto ndiyithethayo kwaye uyayilandela ngokuba ibaluleke kakhulu. Ngoba kaloku apha khumbula sizama ubala uba zingaphi iindlela esingathi sikhethe ngazo. Yeyona nto sikhangela, zingaphi iindlela esingathi sikhethe ngazo ezintloko zintathu njengoba sizawuhlukuhla kasibhozo. Nantsi eyona nto sifuna ukuyenza. Sizawuthi ke ngoku xa sesifumene yona sikwazi ke ngokuqikelela uba ithuba loba sifumane ezintloko zintathu ingaba zingaphi na. Le nto ke ngoku ithetha ukuba ke ngoku sisumbo sesifumana apha sizawusixelela ukuba singakhetha kangaphi na okanye amatyeli amangaphi na xa sifuna ukukhetha ezintloko zintathu xa sihlukuhla ngaranti amatyeli asibhozo. Masiqhubekeke ke sibale kuba kaloku asikagqibi nobala. Masithi ke siyeke ngoku no-8 ophindaphindwe kasixhenxe nangasithandathu ungaphezu kwesithandathu. U-3 factorial uyafana no-6, bakhanselishane ke o-6 abo ongentla nangezantsi. Siyeke no-8 ophindaphindwe kayi-7 ozawuthi ke ngoku-8 xa umphindaphinda kayi-7 ngu-56. Ithetha ukuthini le nto? Le nto ithetha ukuba zii-56 56 iindlela ongakhetha ngazo abantu abathathu kubantu abasibhozo. Yabona uba zininzi ezi ndlela ubungenozicinga ngengqondo yakho. Yiyo le nto kubalulekile uba sizibale kuba ubungenocinga ukuba ukukhetha abantu nje abathathu ebantwini nje abasibhozo ungakhetha ngeendlela eziyi-56. 56 ilani elikhulu. Yiyo le nto kufanekile uba sibale ngale ndlela sibale ngayo kwaye ukwazi nawubala ngale ndlela kuba kaloku sifumana elona nani lifanekileyo nelichanekileyo. Sizawuthi ke sithathe ke eli nani u-56 silibeke phezu kowonke amathuba ofumana nantoni na ke ngoku singajonganga intloko qha bese siyibalele ke phakathi kaleni ngu-2 oxhonywe ngu-8. 56 uyafana no-8 ophindaphindwe kasixhenxe njengoba besibalile phayana. Masibale ke ngoku, masisule nje ukuze sizawuba nayo ke ngoku indawo yokuthi sibhale, siqhubekeke sibhale, sibale. Masisuse, sesisusile ke ngoku masisebenzise usiba nje olutyheli nje uba ubone le nto ndizama ukukubonisa yona, le nto ndifuna uyiqondisise kakuhle. U-8 iyafana no-2 oxhonywe ngo-3. Senza nje ke ngoku izinto zezibalo, no sibeke u-7, u-2 oxhonywe ngo-3 umsepha ku-2 oxhonywe ngo-8, kuzawushika u-1 apha ngaphezulu, ushiyeke ihlanu pha ngezantsi, sishiyeke ke ngoku nesixhenxe. Esingaphezu ko-32. Asiba ilungile nale nto ndiyibalileyo. Ndiyacinga uba ilungile. Makhe ndibale kancinci apha kwi-calculator yam kuze kaloku siqiniseke uba sibale ngendlela efanelekileyo nechanekileyo. Xa besibala ndizama ukubala ke ngoku apha kule yam i-calculator. U-7 asimdivahlukanisa sifumana u-21875, into ke lingana no-21.8. Kodwa ke xa siyinyusela ngaphezulu izawuba ngu-21.9%. Into ethetha uba ke ngoku ithuba lokufumana iintloko ezintathu xa uhlukuhle irandi kasibhozo, ithuba ziipesenti ezingama-21. Anesinye gxebe. Loo nto ke isibonisa ithuba le nto yoba mayenzeke. Ndiyathemba uba uyayiqonda kwaye ubuyonwabele lo mboniso, kwaye ukuba uziqonda ngezinye iindawo ndingakukhuthaza kakhulu uba ujonge neminye imiboniso.